kujyamo
ndeze
kugira ngo nkore ibintu byinshi Ah, gandhi
Gross.